yahamagariye abandi bose yuko batoraba ko umugambwe monaka utsinze ahubwo hatsindiye Burundi na cyane cyane ko yari karabaronderera intaha yo kwikukira aya majambo rero na majambo y'inkora mutima inacu gituma iyo hageze itariki imwe y'ukwezi kw'indwi itariki imbere y'icumi na zitatu munsi yagandagurwa twiko munsi yagandagurwa barayasubizamo basubijemo no kugira ngo abarundi n'urugwaruka rw'uyu munsi basubire bayumve kubera ari amajambo yubaka ari amajambo ahamagarira abarundi kuja hamwe ahamagarira abarundi kuja hamwe ngo biteze imbere ahamagurira abarundi kugira ngo bakundane bakundane bareke kuraba ikiranga uyu nuriya ahubwo barabe icubaka igihugu n'amajambo rero twese nukuri tubishatse twogumiza kumuzirikanye ahubwo tubishatse twoguma tuyashira mu ngiro kuko nawe nyene yarangije avuga ati ikizo nimwashimishwa nimwakora neza natwe bizodushimisha ariko murabona ko ibihugu n'igihugu cy'u Burundi tutabuze ingorane ntitubuze ingorane haba ubumwe bw'abarundi hari ubumwe hagati y'abanyepolitike harimo ingorane nkibaza rero ko uno munsi tumaze kurengana imyaka 50 twogira icyo dusigiye abana bacu abana tubyara kugira ngo ejo kubera twamaze kuvuga ko umuganwa de Rwagasore igihugu camaze gushikiriza yuko yiguze Uburundi kandi niko byagenze ko ari incungu y'Uburundi kandi niko byagenze muri ico gihe rero ivyo yakora nivyashikirije ndumva vyo tubera karorero tukarengana bidutandukanya twese kuko dutandukanywa na vyinshi harabakene harabatunze harabanyepolitike batsinda n'abatsindwa ivyo dushoboye kubirengana no kuri twotera imbere hanyuma abana bacu bakagira bati ntimwaturaze ubusa ntimwaturaze umuryano ntimwaturaze ibi bigusa.